meel kula jooga macaan wax mushaakil ma dareemo halkan meel kula jooga macaan wax mushaakil ma dareemo wan maqsuuda markan ku arko miirkayga micinu tuxo muftaxadiga u ahmaanko maskaxdaydan alla mulkiyo degay muftaxadiga u ahmaanko maskaxdaydan alla mulkiyo degay.